Awusula bukhoma bukhoma live 2022 ngikhona kulonyaka
usobaba ekhaya ngithi ngivalelisa wathi mntana mungobuyo ubheke muva usobaba ekhaya ngithi ngivalelisa wathi sasinobuyo ubheke muva
Awusula live awulalela ukuthi ngithini kulonyaka
Live,
bukhoma, bukhoma, bukhoma.